kudala ngaka kodwa njalo mangicabanga emqondweni liyabuya lelanga ekhaya sinobaba. Ifilimu yami lalisimbathile ekhaya sikhehle sililo sikhala siwubuka umzimba wakhe kodini bewufaka. Besho bethi mnyike inalala emkhululeni ahambe usebhudile umhlaba usephindile emumva manje kubaba. Noma babewasho lawo magama kumina kwakufana nokuthi bathela amanzi nje mhlana wedada. Phela isipikile zazingihlaba uma ngicabanga ukuthi mina nobaba sahlukana ubuhlungu kakhulu sinitholanga ithuba lokuvalelisana. Kodwa zazithi noma sezinkenketha ngaphakathi ngithi hamba baba ngeke kulunge ukubhala encwadini uma kungenzekanga. Kodwa njalo uma sikhala sasiduduzana ekhaya sibuzane solungena kanjani izulu uma singafanga. Shuthi bekumele ahambe ukuze ayibaba ayophendula ngakho konke akwenzi kulo mhlaba. Uyobongwa ngokuhle akwenzile abekuthunyiwe nabengakuthunywanga. Uyobuzwa ngamacala awenze ehlosile amanye engahlosanga. Shuthi kufa kuyisanga kumele sonke silingenile ukuze siyobona lona owayesithumile. Kodwa noma kunjalo kuthiwani ngalaba abasalile? Yebo lo muntu izinsuku zakhe beseziphelile kodwa phela kunezingane abesezizalile. Sokhula kanjani engasekho ukuziyala? Ubani uzoshama kwenzeka siphaphalaza? Kuduma ikhanda ngizibuza le mbuzo luthi izimpendulo ngiphuma eminyango ngilibone ithuna lakhe. Ngizwe sengathi ngingenkethe ezindlebeni iphimbo lakhe. Sengingena endlini ngibona isithombe sakhe izinyembezi zigcwala emehlweni kube sengathi ngizobona yena siqu sakhe. Bengimkhumbula ngizengikhale sengifuna ukuba naye kona masengibona abanye ubaba behleli behleka nezabo izingane. Kodwa kukhe bengingakwenza. Ubani bengingamtshela? Ubani obengingamletha ngoba isikhathi besesishayile? Usizi lengane sikhulu uNdinga Sithibeni wayethwele enqaweni salala emathuneni ngenxa yezinkinga zasemhlabeni. Ifisa ukugumba ithuni ithole uthando ngoba bonke bayenyuka benza sengathi bayayithanda kanti bayayiyusa. La meve ngikwanyathelayo uphenduka isibusisi ezinganeni zami ngoba ngifuni zona sikhule sifane nami. Kusho insizwe isebenza kanzima iphandele izayo ngobuyise owayizala wayishiya nokuhlupheka emhlabeni. Ngikutshela ukuthi zithi ezinye izingane zisala nezindla amafa namabhizinisi. Zithi ezinye izingane zihlukaniselana umcebo thina buthina sibe siphanga umdaka bathi ubaba bashiya nefa lendlala. Igadi lalilala eziko kusaphila ubaba ladla kakhulu ngelanga simngcwaba. Emva kwezinsuku namasonto lazala ukuhlupheka kuphelanga ekhaya. Namanje sisawuphanga umdaka kodwa noma kunjalo inyembezi azisaphumi. Uma kuyintando yakho baba kulungile.